Koenei te rā whakanui I te huritau o Tāmaki Makaurau, ā, koenei hoki te rā I kōwhirihia ai e tētahi Māori rongonui, hei whakarewa I tōna hiahia kia tuia, hei kahika o te whaitua kaitā o te motu. Ko John Tamihere, te tāhuhu rangapū o te whānau o Waipareira, ā, he minita kā wanatanga hoki a ia I ngā wā o mua. Ko te hiahia o Tamihere, ko ia hei kahika Māori tuatahi o Tāmaki, ko tōna hoa haumi I roto I tēnei whai ā, ko te kahika o mua o Tāmaki a Christine Fletcher. Ko ngā kaupapa e tūwā papa ana I tārāua whai I te tūranga kahika ko ngā whare pāpori me te whakarereke I ngā tikanga o te kaunihera o Tāmaki. Kia mōhio ai kia ki te mārama tuai te katoa e ahana rātou te kaunihera.
Leadership team that you see here today isn't about her National Party or my Labour Party. Those days of tribalism are over for Auckland because Auckland's issues have fallen through the gaps because of those two tribes. So we are Auckland proud and focused.
Hei te marama o whiringa anuku, ka tū te kōwhiringa pōti mō te kahika o Tāmaki Makaurau.